Mugurugu chivyiza ahavera abazoba bahashikanye no kwizera Yesu Kristo gusa
mwanya yasanzwe gukurikirana ikiganiro mu gihugu chivyiza dusenge turagushima mwami Yesu kubw'urukundo rwawe no kubw'ijambo ryawe ridasanzwe wemeye uko abana bawe bongera kubwirwa mwami turakwinginze ngo utahuze mu izina ryawe amen. Uyu munsi uri hejuru tuzakurabira hamwe temu yera. Igihe Yesu Kristo yari agiye gusezera abigishwa biwe hariya muri Yohani igice cya 14 uhereye ku murongo wa 15 gushika 18, Yesu yavuze yuko azobarungikira ubundi mwitsa. Kigiriki ni parakletos, bisobanura ngo umuntu yahamagawe kugira ngo abe mu ruhande wa kanaka ariko atandukanye nawe ariko kandi bahuje inkomoko. Nibyo kuri Yesu Kristo yadusezeraniye yuko azoturungikira umwitsa ari we mpemu yera akabana natwe. Ijambo ry'Imana ribandanye ritubwira yuko azokwabira ku bya Yesu Kristo abitumenyeshe. Uyu mpemu yera afise ubugombe icete cya mbere cy'abikore n'igice cya 12 murongo wa 12 ari n'ubwenge bwo kwiyumvira. Mu by'ukuri ni nk'umuntu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo turemo umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Tubona mu by'ukuri yuko mpemu yera ari nk'umuntu kubera yuko twaremwe mu ishusho yiwe, ariko kandi mpemu yera ni Imana. Bitabaye ibyo ntago ashobora kumenya ibyo twiyumvira, kandi nta nubwo yoshobora kutumenyesha ibigira bize kubera Yesu yavuze muri Yohani igice cya 16 murongo wa 13 azobabwira ibigira bibeho. Dawidi yavugishijwe ntawe mpemu yera niwe yakoresha Yesu. Mariya yatwaye inda ya mpemu yera hariya muri Luka igice cya 2 murongo wa 35 niwe yashoboje Yesu guhangana n'ibibazo byose. Yesu yari akeneye mpemu yera. Mugenzi turakeneye mpemu yera, ariko ntabwo tumukeneye nko kwiyumvira yuko ari ikintu nk'impemu umuyaga uhuhwa, ahubwo turamukeneye nk'Imana. Dukeneye kumutahura nk'Imana maze tukamusenga akadushoboza guhangana n'ibi bibazo byose turimo hano ku inosi. Imana yo mu buryo bw'umuntu, uyu mwitsa mpemu yera niwe yari ingabire ya Yesu iruta izindi. Hamwe na mpemu yera turanesha, ni ingabire ikomeye. Tudafise mpemu yera bagenzi, mpemu yera niwe yari ingabire iruta izindi ya Yesu. Ikimaze cya Kristo iyo hataba mpemu yera ntacyo coba kimaze, kubera yuko ibyo Yesu Kristo byose yatwigishije, ibyo byose yatumariye mpemu w'Imana hari kugira ngo abitwinzizemwo maze tubimenye. Mpemu niwe yaryohoye igikorwa cya Yesu. Mpemu yera aratuyobora maze akatujyana akagenda kudushikana kuri Kristo neza na neza tukahashika. Mugenzi uhamagarirwa kwizera mpemu yera uyu munsi, ukamugira nyambere muri wewe, ukamubwira ngo nyigisha, maze nawe yiteguye kukwigisha akuyobore agushikane aho Yesu yifuza gushika, kuri ya nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi Yesu n'umwami wawe biciye muri mpemu yera. Niba wizeye akira ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana uyu munsi.